kanyogonyogo karambamba kanwa mazi kurutinda kakaguruka kakagenda aye mama we uwinyiri kitato iwacu barandora imukoro inka zitashye uza kuza twisasira makoma twiyorosa ingutinya uwinyiri kitato iwacu barandora murakoze cyane ari njyewe serenity.